just hear the sound. I wish you could hear the sound coming out from this place. Like, fuck, see, if you can feel the heat, fuck!
Hey, oku ka na agbakwa n'ime ebe a o. Hey, na kwa mechanic nwa o. Hey, ogba nke apia apia. Hey. Ogbalo nke apia apia o. Ogbalo nke apia apia, na kwa ma tank explode unu. Oke o de tank ka na agba. The fire service can work. This fire service can work. On Gende worst. Imagine whoever the neighbor there could be going up every day.